Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Fix Channel Fing here. Please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. The Bala Family Episode 7. Umlilo. Hey. Yabo, sis Jen. Sis Zenand. So bala phayana ke kwaloyiso ile phathi bese ngikhohliwe engayifakanga kule enye video ibonile babeka butloyiso bebe celebrator ya ukuthi baqede iminyaka e-12 beshadile usis Jeno butloyiso so bebedla nje bedeka itafula kuhle umndeni uhlangene umake usevusa indaba yokuthi usis Jen mayehleli nabo njengabantu basemzini kufanele ube khona indlela aqhuka ngayo uyayichaza ke leyo ngingazi ke kodwa ukuthi isikhathi bezivuma yini ngoba lana babiziwe umawo babujafta usisiphinki ubhutizwayo ubhuliphelo babuziwe nje ukuthi bazo celebrate lezi indaba ezimnandi kusise kuphele 12 years usis Jen nobhutloyiso beshadile so yilokho nje obekubalulekile nokubona indlu yabo ke beyumndeni behlangene uma usekhuluma indaba yokugqoka ke usis Jen ke okusho ukuthi ezinye izinto akazaziveli ngoba yena akayena umxhosa enokunye ke shuthi abamchazelanga ekuqaleni because ngizwe indlela aphendula ngayo ukuthi ezinye izinto mhlawumbe kungcono kube zikhulunywa nje usanda kushada manje sekuphela isikhathi eshadile uyaphendula ke eyazikhuluma sis Jen kodwa enye into ke guys mhlawumbe sina le ndlela esizwa ngayo akuyona le ndlela asuke eqondile sekufika la usis Pinky athi phela Jen ezinye izinto njengoba ikhulunywa zikhonyunyela ukuthi silungise izinto okufanele ukuthi zilunge and seku 12 years ukhona u 12 years you are still here yes hebo kana manje sis Pinky yena kwenzakalani yo shuthi ke usis Jen le eyasis Pinky ukuthi agcizelele ukuthi sekuphele 12 years ekhona uyizwe njengami because ngizwe ngathi hayibo why asho sengathi bengenzeka noma yini asuso Jen ke and khona mina ngedwa yimi ngedwa guys yeah my god wagudla umndeni wonke phela ubuphelo ubuya kweyakhe indawo akuhambanga kahle nosis Pinky sezwa ngayo ukuthi akuhambanga kahle uma nobabujafta sebezama okwesithathu sebenenhlahla okwesithathu ubhutizwayo owakho unkosikazi akekho kahle kahle nje abamile la emshadweni ubhutloyiso nosis Jen yo guys ngibona ubuso bukabhutizwayo ebushintsha yazi ukuthi bavele ba-freeza bonke etafuleni osethi ke ubhutizwayo hhayi ke uJen uyachaza ke abekuvele besingekho isidingo sokuthi athi uye yedwa vele okhona kodwa I'm happy for them athi usis Pinky yena-ke uthi phela umakoti engaba khona isikhathi eside kodwa imisebenzi ingabonakali okungabibikho ukuthi ayibo usis Pinky kahle kahle yini inkinga yakhe nosis Jen no guys singayithathi ngeside elilodwa le nibonile nasekuqaleni before i-family therapy izinto usis Pinky nje ayezisho eblame uJen ngokuthi uloyiso abasamboni njalo kahle kahle vele umndeni ubunenkinga zawo nje before kufikisis Jen izinto zabo bona bebekhalaza ngabo kodwa semasayela usis Pinky usis Pinky wanento yokuthi ngathi usis Jen uye ovalela ubhutloyiso ukuthi engabavakashile owami umbuzo ngase ngisiphela ubhutloyiso ubhuti wabo mabemkhumbula akho zikhona iy'namba zakhe bemfonele bakhona uwhatsapp mabe thanda bagibele etekisini bayazi ukuthi uzotholakala lapho ubhuti wabo ngoba manje angeke ibe yiqiniso indaba yokuthi usevalelwe unkosikazi nalokuthi futhi inkinga zabo unkosikazi ufike ezivele zikhona nalento futhi abablame ngayo usis Jane inkinga zabo ngoba manje sekungathi bona bebe yifamily ehlangene wase wafika kusis Jane kwaba nokuhlukana okukhona kanti cha bebe nama issues wabo lawa bazama ukuthi bewalungise manje ngoba sebewabeka etafuleni njengoba nase sesihambisana ke neshow silandele ukuthi hayi kwenzeka ukuthi nokuthi futhi asikujabulelayo ukuthi bayakulungisa njengoba besixoxela khona noma sekulungile already. Kodwa ke bengazile kuzotsho lokho bengizothi sis Jane. Yabo sis Jane. Sisi Zenand. Kodwa mhlampe naqondile ngale ndlela thine sizwe ngayo. Thine indlela sizwe ngayo sise hayi 10 past 4. Ziyakhala kanti yena cha ubeyiphendulela nje ukuthi hayi ngisekhona 12 years usuphelile kodwa ngisekhona futhi ngimgedo yee yazi lo mndeni indlela onedrama ngayo nami uyangimangaza and usis Pinky bonile ukuthi nayo impendulo le yokuthi yimgedwa ayizwakali kahle. Kanti sengibuya ku social media. Bengiphisiza ku social media ke ngibheka sis Pink. Hayi sis Pink, ibhede yabantwana akayikhohlwa. Eyobhuti bakhe akayikhohlwa. Eyasisi umawo ubanqobani kanje abantwana ababhutizayo sengibakhohlwa akayikhohlwa. Eka sis Jane a angiyiboni. Ngisho nange lockdown. Lapho ubhuti loyiso nosis Jane neyingane bona bahlala phansi benza ividiyo becula happy birthday beculela uAunt Pink. Aunt Pink lutho nje ukuthi happy birthday sis Jane. Hawu. Akayazi birthday sis Jane sis Pink. Hayibo ngiyadlala ke nani ngase sengena kakhulu ke endabeni. Bengifuna ukuyobheka ukuthi hayibo kanti ngempela kwenzakalani. Ngathi ngiyaphithizela ngafika kukhona lo yasisi uma wabantwana lo ongekho ku show. Ngathi hawu and mayethi happy birthday kuye uthi happy birthday sis. Mase ngikhisho ukuthi ubhutloyiso wayeqinisile ukuthi indlela le okathiwa hi Jane nendlela okathiwa hi ngayo komunye sis ayifani. Ngoba ngithe wow waye ngayikhumbula ibhede yasis Jane sis Pink. Ayikhumbuleki uyayikhohlwa ngibheke nge-lockdown cha angimboni sis Jane. Ngadluleka ngathi hawu bengisi nje phela ngisibe ngiyolunguza ukuthi ngiyazi ukuthi imindeni eminingi bayathanda ukuthi nje uma kuyibhede bese bese sawu happy birthday sisibani ube nosuku oluhle uNkulunkulu akho sis Pink hayi sis Jane akekho ku-social media sis Pink akekho. Kodwa usis Jane nobhuti loyiso ney'ngane bayamculela u-anti wey'ngane nge-birthday yakhe. Hayi yasikho yena khona ey'ndabeni zasis Pink bese ngizontshela nje ukuthi wabagudla uJane wabagudla bonke. Qedle lapho qeda ubhuti loyiso wasaphotha ngokuhle. Uthe nje yesu usis Jane yimi ngedwa osekhona. Leyiso ahle. Yey! Kweminye imizi kanti kunjani? Wahleka, kodwa into engiyaziyo. Yabona ngale ndlela esizwe ngayo. Usis Jane bengaqondile lokho. Ubephendula futhi nje yabo mhlawumbe bengaboni nokuthi uyabagudla bonke labahleli nabo ifamily. Ngathi ha. Lapho ubhuti uzwayo wavele wabeka isandla la ebusweni qede lapho hhayi usichazela-ke wathi usis Jane uyasho-ke noma singekho isidingo I'm happy for them. Hayi kalikhaya engiqhubeke nibukele ishow okunye okulandela sizobona abantwana bakababujafta.